ayingaphansi kwamanzi ikhanda lakho emoyeni nezinyawo emhlabathini uyoba iyulo ukuphila kwakho nemimoya emanzini.
Waar is Ma?